said the wap out the loop out the lock bamboo said the bap bap boogie the boo.
Liphakade lo masketo la kudala. Hayibo. Yini manje le?
Le? I offer. Kahle kahle le I bribe. Yokuthi yabo uma kufika labo masketo labo ebusuku bezosincenze. Bangasincenze. Bethathe I offer. Bese bayasiyeka thina silele ngokuthula nepeace.
Yini manje bribe?
How? I bribe is mogolo.
Uzomongelela umasketo?
Na, ndoda kuyaphoxa. Kodwa babe ngayifuni I bribe. Siyakhala nala.
Yini manje le?
I booby trap. Booby trap. Yabo la. Umasketo uzolenda lapha. Utshela ukuthi ushukela. Kanti usawuthi. Bese uyababela. Yabo uma ubabela. Uthi uyodambisa ngamanzi laphana kanti ngifake ubhiye uvele udakwe ukhumbe ngilo lakhulu leya ushiyeke etsheni ngekhada bese qim but finish ufe
uraz kodwa ndoda uthatha bonke le umbhedo lo
hawu ku social media
hayi uzongithinta ke msu right. Nando ngiphathe nangu shona.